Yho, hayini bethuna. Ukuva ugowe, 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 bheka, goings. Pha enhlizweni. Gowe, ugowe, gowe, gowe. Ufuba uyagowa ngoku. Uzama ukwenza icomings. Hayi uyagowa abantu ase. Bethe ke inhliziyo aigrade umntana abantu. Hayi kanti ndithi xa isaqala. Xa isaqala i-relationship. Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf zinto apheka utshwala namlilo ulungisela amahewu ukuphekwa ngawo lampunga. Hey, 2 years later wandigokisa umfana bethunana SAS akho nenye into endingamenzela yona. Lo mfana ndimthengela efosi, ndimthengela yonke into, ndiyamblesa kodwa yena uyandigokisa. SAS into engcaphukisa ndigokiswa ngumfana onempundu ezincinci, iimpundu zakho ezincinci ngathi i-cleavage. And xa ndijonga le nto, hayi mani, akho nto ispecial ngayo le nto. Kuthi ubana akanokwazi ujola nam cause ndinamabele amancinci. Xa sisebhedeni akho umntu ondispecial ngayo cause ndinamabele amancinci. Udade xa ndithuka endala uthi ndinamabele amancinci bodisi yam xa ndiyonekile bangathi zizibags. Basile amadoda akhona, basile amadoda akhona abantaza. Yhu ebona umjolo, umjolo yinyinto. If uyajola like andiyazi bungaphuma njani, funeke uphume kwisicwe sethambeni. Hayi mncane bantaza, umjolo mnandi because into endiyiqaphelayo mna, we can't live without stress. Funekustresseke phaa entliziyweni, ube ne-stress ukuze ube nobomi obubu because amadoda ayigawaza kuthi kodwa phinda sophula intliziyo. Hayi ndixelele uba eyam le ndiyithengele e-force one ndiyithengele e-force nance uthi akanojola nam, ndinamabele amancinci and mna xa ndoneke ibhodisi iba ngathi zizibeksi. Hayi bo, engazange ayithetheke loo nto ekuqaleni, ndinxelele bantase. Ndithetha njengondilungisela uba ndiyofumana enye indoda kodwa ndisemsha, ndisemsha and isitofu sam siseku-6 and kunenjalo nje si-more than 6, 6.5, 6.2. Ndisisitofu sokuqala. Njengoba isitofu siphela ku-6 sam, 6.7, 6.8. Sile le gender le. Fika umntu ezenza innocent, abezenza innocent kungathi akho nto angazokwenzela yona. Sile le gender le. Jina. Kunzima noma mama makabheje, akabheje. Angabhethi tu lo wam ndixela ngendoda mna. Ayi ndiphosti o ndiphosta ndali ndandancama ncima ndizoba yi-profile pic. Yho hayi ndaactha nono yeva ndaactha nono ndajola mna like ndihamba ngomzimba wanolali ndawenza umzimba wife ndabe ndiactha as a wife his wife. Hi baby, good night, good morning, good tomorrow, how you are doing. Yena wenzani lathi hayi hello. Abanye abantwana bavuma good morning, good afternoon, good evening, how you doing, how was your day. Mna ndivuka nje funeka ndizame iplan, ndingona nje sendilantuka nezinto zame iplan cause eyam iboyfriend ayisana. Ndiyasola mna ndisisitya senja kweyam iboyfriend, ifika xa ifuna xa nto ndiyifunayo phinde ihambe xa nesitya senja. Nawe ndas if uyajola kodwa uzolo hlelo wedwa awuthethiswa awufowunelwa uthiwani. Ndimfowunele umzekelo avela qonda uba you 2 hours inde. Yho, hayi ngaba singafa ngamadoda. Mna ndaphuma emjolweni. Andifuna uxonga. Ndiphuma kwisicoko sechampagne. Qoqo. Danko. Ndinodlala amadoda. Sile zinto ezi. Ndizwa izawufika izinto innocent. Hayi sisi ndandiphi namba. Hayi sek. Phinde njole ngoku. Ndirayithi ngoku namabele wakwama amancinci. Uthixo vele unamajongo, unenjongo ngebele lam. Ananesayizi yebhotisi. Yobantasa, hayi ke i-personal le ndiyithetha. Ananesayizi yebhotisi. Ndiyazama. Wo. Uthi ndifithi kandiyityane mandla. Uyandibo? Jonga. Uthi ndifithi kandiyityane. Yho. Amadoda akhona kule mihla. Engasanga angafana notata bethu. Amadoda akhona kule mihla. Yeyi. Wandigqiba ke xa ndisincokola. Like ndiqinba yiwoetoli ndithi kuye mna ndinojola nendoda ebeni andinojola nendoda engenamoto. Uthi hey utatakho ngoba leqina nebhasi ka-8 ekuseni uthi ke kujole nendoda ngo. Yho ncamsile. Amadoda azosibulala guys, sisebasha. Azosibulala amadoda sisebasha, azosibulala. Mna guys umjolo like into ekuthiwa ngumjolo ngo seyenye into kaloku sizawuguga sibancinci ngayo umjolo. Ezinye sabantu siyabavulela, open your legs, faka phakuyi uthandi faka faka dai yami indoda ikhona idinyanze yena hayi I'm tired ngoku I'm tired mna into endizawuyenza ngoku nantsi indoda endifunayo sizawusayina i-agreement kwamasipala ndiyizigqitha sisayine phantsi ukwenzela athi xa sithi phithi 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 bendiyazi uba mntu sesawusayinile sinodlala amadoda kaloku ngoku sizawusayina i-agreement sile amadoda sile zinto ezi ufike zenza innocent kanti uyazazi yiyo efowunini yakhe uzawubuya intliziyo ibheke kwarayithi sengase ndiyambonisa uba ndiyamthanda hayi ayiminisa ukwanto kuye loo nto njolo uzawusibulala bantasi njolo uzawusibulala but ke andithi mawuthini andithi mawuthini jolam thandana nabantu benu sesizikhupha nje sityadurayo boyfriend ayikho If we take it out from John, that's fancy. I'm that. I'm not going to go by a calling up and a matter of dabbing on him. When you buy a calling up, I'll put no good going up, papa. Then, engcaphukisa le nto because ngendikude ngoku because into ebendiyifundela ndiyincamela lapho ke kanti uzondenzela ikrakrenje shini danko bantase nawe ndikubukele le video mayitrende mabe busy WhatsApp Facebook mabe busy sinandelwa nje kuba kubona ndigowo mabe busy WhatsApp Facebook ividiyo itrende ibonwe babantu babona abantu indoda ngoxa impita sizawurisha i-agreement phi kwamasipala ndiyaziunderstanda ndinamabeli amancinci but zisusekela nokuthi ndinebhoti esisayizi yam ngazo izipeks ndenzela loo nto mayitrende ividiyo share ipheji yam I try and give up to the tune, my babies.